hardly know her, but I think I could love her. Crimson and clover, if she come walking over, and I've been waiting to show her a crimson and clover over and over. Such a sweet thing, I wanna do everything. What a beautiful feeling, crimson and clover. Over and over, crimson and clover. Da 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 da